koro aoro wachni noganda duto mantie ka to moloyo oganda mag jotich yo kisomo buk mar Ezekiel piradek kod adek matindo piradek wacho kama jowuoyo kuomi un josiasa uwuoyo kuom joweteu ma ok ber isiko mana niya ni in idok dala kok itiyo tidok dala muma wacho niya jowuoyo kuomi ibi sami wacho ni ng'ane dok dala no jomoko bobedo kamoro wacho niya ibi dok dala amen
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 koro in misiko ni joudok dala ni kok itiyo maber tidok dala kin minista kin ng'ano in ng'ano ibi ji wuoyo kuomi ji abich moko wuoyo kuomi ni ibi biro dok dala ler kosok ler
ler
ngima kosok ngima
ngima
omiyo nyaka wabedi kwamiyore thuolo e kinde ma wantieni ndiko no osirowa ni wami jotendwa thuolo gi sani josiasa nyo waseyiero wani kinde mar tich wawe joma tiyo mondo ti wanwang' dongruok ei piny mar luo ka amen
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 saa biro chopo ka firimbi ywak to koro ting' mana giki miikurigoko taweyi ni some Ezekiel pradek adek kare pradek iwuoyo kuomi imiwuoyo kuom jino ibigoyo kuomi amen
amen.